Ego nivyo ACAT-Burundi ihejeje gusohora cegeranyo aho igaruka ku mabi akorerwa abanyororo mu mabohero atandukanye mu gihugu. Ico cegeranyo ikaba cerekeye kuva mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka turangije gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka nyene w'2021. Ivyo twahavuye rero tubona yuko bibangamiye abanyororo ni ihohoterwa n'uburi kibandanye mu mabohero cyane cyane mu bohero rya Mpimba, Muramvya hamwe na Gitega. Nibyo twabonye cyane eka na Rumonge aho ababikoregwa n'ubu ni babandi bagirizwa ibyaha by'uko batoba bashyigikiye ubutegetsi cyane cyane abaritwa ko baba mu biharirwana, turavuga abagwanya leta bava mu muhari regitabara 19 bapfungiwe mu bero rya Mpimba aho bafashwe nabi cyane batota izuba badashobora no kugira siporo bagaburirwa na nabi rwose. Hari n'ubundi bube gito tubona mu ibohero rya Rumonge aho batera ubwoba abanyororo bakabapfunga muri bwa busho bita cellule de correction, ariko kandi nari kubatera ubwoba kugira ngo abakapita bashobore kwiba imfungurwa z'abanyororo atacamira. Ivyo bigakorwa cyane cyane n'uwitwa Kajeneza Mustafa bifashijwemo n'umuyobozi w'ibohero Patrice Nkurikiye. Hari kandi n'ingorane z'uko abanyororo bataronka ukuntu bashobora kwivuza neza. Twovuga mu ibohero rya Bubanza aho abanyororo batashoboye kwivuza neza kubera ko ibohero riheranye amahera menshi mu bitaro bya Bubanza. Bahava rero barabangira yuko basubira kubakira batarishwe. Ibyo byaciye bitera ingorane ku banyororo bandi ku banyororo baja kwivuza muri iyo hopitali ya Bubanza. Muri iki cegeranyo turavuga kandi ku byerekeranye n'imfungurwa ku banyororo zikenye cyane muri amezi atatu aho byigaragaje cyane yuko ikiribwa c'ifu y'imyumbati cakenye cyane mu mabohero kandi aricyo abanyororo bikorako. Turavuga kandi ibyerekanye n'ubwishi bw'abanyororo mabohero aho biboneka n'ubu ko ibitigira ibyo by'abanyororo biguma bigwira cyane. Twavuga yuko nko mu kwezi kw'icumi hari abanyororo bangana n'2,400 mu kwezi kw'icumi na rimwe baba 2,178,878 umwaka nawo uja kurangira ari abanyororo barenga 13,000. Twakwibutsa ko ubushobozi mu mabohero yo mu Burundi yose agiye hamwe yakira abanyororo 4,450. Murumva yuko amaze kurenga inshuro zitatu abo bategerezwa kwakira. Duheraheza rero cegeranyo dusaba leta y'u Burundi yuko yoja irahana ikihaniza abantu bahunyanga agateka akazi na muntu muri rusange eka mbere n'agateka k'abanyororo mu buryo mbere n'agateka k'abanyororo. Hanyuma tugasaba kandi yuko kubahiriza abanyororo bagashobora kuronka ko amagara yabo yubahirizwa mu kubapfuza no kuronka ibyo bashobora kubafungurira nk'uko amategeko abitegekanya. Nuko kandi bogabanya abanyororo mu mabohero kugira ngo ubuzima ushobore kugenda neza nk'uko mbere byashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga yuko bagiye kurekura abanyororo bose bataracibwa imanza mugabo bakurikiranwa ku byaha bimwe bimwe ariho bimwe bimwe yakuyemo, ariko n'iyo ngingo ntiyaca mu ngiro. Turumva ko bizohava bigabanya abanyororo bakagabanuka mu mabohero. Nuko kandi kugurura amatohoza kugira ngo icatumye ibohero rya Gitega risha kikamenyekana abariguyemo nabo nyene bakamenyekana imiryango yabo nayo ikabahamba iteka.